but to Kuma Lumdua, Umbulazum's Ligas, the Mashabane, when no one who moved from Yang and Gendaba, Utunda, it all
Kuzewa la mlintatele NCA uNgizwe athonela phezulu nomnumzane eBheki Icele okungqongqoshe wamaphoyisa ngathi badibana eNyokeni kwaNongoma. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina ngifeze ngututhu ngakhumalo bathi ilast born awagumede mhlawumbe mawukuthi usemusha elike hangs uphinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukukomenta nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ngibopheni ningibophela ubunsizwa ebekubuza laphana wayengumsakazi wokhoze FM uNgizwe emchunu kungqongqoshwa ngaphoyisa umnumzane eBheki Icele ngesikhathi behlangana emkhosini nomhlanga. Ucele behambe xhawula amabutho ngesikhathi edibana noNgizwe emchunu baqede baxhawula sengathi abanganakade bagcinane. Phambilini uNgizwe ubebiza ucele ngawo wonke amagama ey'nkundleni zokuxhumana ubelibeka ngembabe lokuthi akaqoshwe esikhundleni sobungqongqoshe ngoba buyamehlula. UNgizwe emchunu umxile ngembuzo ucele kulamula intatheli ye-NCA uSiphamandla Goge odonsele ungqongqoshe eceleni empheka ngembuzo yezokuphepha esigodlweni eNyokeni lapho kunomkhosi womhlanga. Emuva kokuxoxisana nosicele uGogo ubuza ucele ukuthi bambopheleni uNgizwe buza wasethi ucela kabuzena uNgizwe ukuthi uboshelweni. UNgizwe uvele wathi uboshelwe ubunsiza ubhalwe ukuthi ngiboshelwe ubunsiza enje ukuthi ziyakhala eziyakhala ngempela ke manje kusho laphana uNgizwe emchunu sezikhala kuwe ke manje kungcokola laphana uBheki Icele maqede wahamba. UNgizwe uthe icala lakhe liyaqala ukuqulwa ngenyanga ezayo. UNgizwe emchunu wakhalela ngamasongo asigonyela asalwa ngokugqugquzela izibheli zangoJulayi ngonyaka ophelile nezedlule nemphefumulo futhi kuhatatshwa nasezitolo eziningi KwaZulu Natal. Ngaphambi kokuhlangana nokucela uNgizwe uvuke ushukela ekhuluma nozakwabo kaGoge uNqobile besho ukuqeda ngoNqobile amsola ngokuthi akamnakile kubene phendula imibuzo. Ngiyakhuluma wena uziqalazela abanye abantu angizwani mina nalokho anginandaba nokuthi kuzokala laphana uNgizwe ebhoka ngolakha kwasiza ukuba izitambu zinqakwa laphana uSiphamandla umfo kaGogo. Bayiqale kahle ingxoxo eyabo ngangokuthi uNgizwe uzewanikela ngethawula lakhe kuNqobile kanti basazogcina bangaboni ngasolinye. Bafethu izinandaba esinilethele zona zishisa namhlanje kwezisenkezini sithinta laphana owayengumsakazi wokhoze FM uNgizwe umvoka chunu onqukuzana laphana nensizwa uBheki Icele ngenkathi badingana laphana eNyokeni emkhosini womhlanga. Namhlanje engakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba ahlangana laphana kucomment section siqede khona le ndaba. Izona ezihamba phambili ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.